CID headquarters, NRCC, Omo IGP Ashese, ye investigationer, and I'm sure more was here, ye a billion van attacker, you see, ye were Jamestown, a one crime memo, Omo Antecuva, and Tomatic Uva, the dada. I'm a crime scene experts, a court scene ho, a mofa, a quire who do it was almost a money to me cheat, a confuram for ya, Omco Bokro, no, a wo Jamestown, with Yakiti, no more sign coon. Prusini. Na almost sign coon would be out in a baby ton, my dear. And I'm say, a mammy no, a walk car name no, but could journey a far side direction no. She should moon, ah, ye decay, ye chesset, or motor two or two. Chesset, or more at its motorbike so. And me no, a womb dear, or mukita, a 2 AK-47, no motor two. No, no, mu dee can ye, and it's on but 2 or 2 hour police, ne no direct, no mekuno. Na. A bra mo yesa no na ebi mo nso so ekɔ car ne chi ekubu padlock aye dia tum no mo fa sika yi no mo fa police ni nso AK-47 driver ti car ni mni pra no pra aye nti no oda hospital a a doctor for ehwe no ne maywa mi nu nso aye ti car ni mno de etuo anka won na nso se de onko hospital enam se sa na na e wo se ye ye nti ye hwehwem na na amamfo e wo ho nti ye sre omamfo titu mu amoni hu de koso na wa wo information bia se sacrum fu remfu yi woni mu bia na suspect you bi se yi police fu asotire obetimi akọ police station bia e benwo na wa ko country yen ana se special investigative team no ye de mobile phone numbers bia to dwa a se ofra e bekọ team ne ho direct numbers si 026 2122 086 ɛyɛ baako. Deɛ ka ho nso yɛ 0244-994-564. Ɛna afei nso 0244-280001. Wofra ɛbɛkɔ investigative team no hɔ na boa yɛn na yɛnya information ɛbɛboa ama investigation no akɔ ntɛntɛm ne mɛtumi akye saa kuromfoɔ yi ama ɔmo yɛde ɔmo akɔsi mmara no. Ɛfa nea yɛkaa yɛfrɛ no bullion van a a bank for edisi sasika enna menu subi ye police ni eboa ama ya boban a akonfogram fuoi ekokun no no ebrano brano IGP police sahene any police impenimfo ye ni ye stakeholders oma ye ni won din sound so a omanfo ka ho bi ehiam adwendwene ensem bi ho entaye ade a IGP any bankers association of bankers edikan ehiam ama IGP di two won anim se ehun behia se cars a mu didi dwuma yi omo be fa ne a etuo bom krampo na entumi emfa glass mu ana entumi mfem enkoku obi wo mu no ema omo shebo se acha afi 2021 bosumi a ewo mu nko na wi ye de na oma ye sa enu nti na IGP esan ye kai sa association of bankers yi ah enam bank of ghana so yetumi e collaborate din sa no e din kita ho da ni da se omo bosha oni omo cheye no ohwe se omo bidisu na nyasa ye ntumi fa police fo e metna mu obra ye ntumi provide bambo enso mayen a police fo e wo ye njumadie na ye bekoso asre o manfo se mu nkoso anko police fo moa na bibia wonim e fa krono boyi ho ene ewudie ho bia no mu meyi ye asuti edamase